No, I can't go home. I don't do cheers. Mm. 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 I'm going to put in here.
I'm going to go to the meeting.
Dami yakukumbula kaya. Mana sponge kutu MC ngezukuthi mana ngithifte lapha engkhona. Bamba njalo. Hello ukhona?
Ngikhona.
Alright mana ngicane sponge. Yeah. Hayi le load shedding anti amagetsi ahambile. Indaba yamagetsi ethando sami uyambona mbijani?
Ahambile
amagetsi. Lapho esikhona phela sikumithi kodwa amagetsi ahambile yena.
Kodwa
lokho kuthi rumpu. Ngu MC. Awuthi ongathi uyahlafuna.
Ngu
MC lo olungisa ispeaker. Ngu MC kumi intambo yemic ye. Andiyazi uMC bakhanyisana ngephone. Umuntu ohlani penjani? Uba wakhona ungambona uyazi ufanana nomalume lokhu zenu, umalume Sibanda lwa. Emehlweni exactly ungambona.
Kodwa bazana bonke
bona. Ah lutho. Lokhu ungambona nje.
Ah ubone bele komnyama gaya.
Ah load shedding sithandwa sami sorry yazi. Alright, sharp. Lambenza kwenzela ivideo call ukuthi amagesti asesenzela okunye lawo.
Alright, ngiyakuthanda.
Lami ngiyakuthanda uyazi.
Alright, nalo wazi
thanda sami. Lami vele yazi le khaya zwini sizohamba sonke ekhaya lika baba. Uyakwazi mina 100% man. Mina ngiliyenza imistake.
Alright, ngithandela khona.
Sharp anti. Ungayibi lo ngondevana khona apho eduze wena. Anjo phela. Le yathunywa tu indlozi ezulu enkulu anti. Ah, all right Maria. Senguniki ibizo le Bhayibhelini Maria. Maria. Shab Marie.
Okay,
wa. All right.
Papa.
Bye.
I'm going to go to the house.
Ngicabanga ukuyenza something kodwa omi
ufuna ukwenza.